order. Awu zasho izingane zenkosi sikhona uthethelela nkosi yama order nkosi yami. Uyalazi ant uzozala phasa made tsetselela awu tsetselela bayasha uNkulunkulu Jesu awu kodwa baba
Bayafutha, awubevutha phambi kwethu, awubevutha nkosi yami.